Nimufashe mwese dushime imana. Yeah yeah. Ibyo yankoreye nibitangaza. Nimuze mwese tuyitambire ahuri hose ntiwibanire. Nimuze mwese tuyitambire ahuri hose ntiwibanire.
Harukuno numva ntoje afise sekirite ndumwami kandi ndaganje kahise hise karahise ntakahise mfise uzima bw'Imana zowe none ntabwo bamfise batagitari tuvuga kwa Yesu ntodari wahatari niwe yangeze muraganwa iwe ni wanje simpakanwa karanga muntu ngendanwa Yesu wanje ntahiganwa bitangaza n'utwumiza ivyo n'ivyo niberamo
tonda tukwebeza ku runaku olwa lelo obitu wande nesigagwe uri mu maso byona ze ani ukomira mu ngaro zo na olina manye mulwanyi wange nesiga Byonkole la byona bilunji baba Weba lenyomu kama zendi mutabani wo father Lord, I'm addicted to you Can't live without you Niwe bose vya true Make me move, follow what you zadi ya juu Ukenge buvi wawa handi hose nubu juju Wanyujuja mashinwe vina woneka na hedru Niho nitranye na kristo mumani yomu matru Nari mutura mbukuru nzo ganza na muzabukuru Nguru yanje ni mbredo hedru kona kuizeye baba You know Mana uri mana fushmanya anda kushime uri boss Wow, nubangu kunze ghost
Nimufashe mwese dushime imana Yeah yeah Ibyo yankoreye nibitangaza Nimuze mwese tuyitambire Ahuri hose ntiwibanire Nimuze mwese tuyitambire Ahuri hose ntiwibanire
Ntagufise ni wewe mboze maje wafise amashimwe yose na yawe break it down break it down break it down break it down ni wewe vyose muri vyose ano mumanga yose ntagufise yose ni vyose titiri kwizina yawe wewe mwami wabami wewe mukize wanti wewe mana yanji amaje wana yose na yawe